bigiye guhura n'ibyago. Papa yabimenye mbere aritegura. Bimeze bite? Gace gace butece. Ni episode ya kane ku gasobanuretimes.com. Filime zose mwabuze niwe mwazisanga. Barakwereka mu myaka 10 yatambutse muri babao. Bahanganye na Rockaway. Raka. Papa na mama. Yeah. Dore mama. Mubitian. Raka. Rockaway. Hey, hey. Narikos. Bara musanani. Jerry. Takurya. Bara mubura. Barabaze nguruka. Kumbe. Hey, nimutumuko. Nimutumuko. Garagara hakuno. Garaka. Mama yaramuhaye. Fatche na hand.